costa shimeze ubu ngubu
mwumbi tayi wacu
na miliyoni ebyiri zo kuza kuririmba Burundi mu 2018 ariko
kuri kese y'Burundi
yandi mafaranga ngo mba hari nandi mafaranga ngo mba kuzahabwa mpageze hanyuma habaho impamvu itavuzutseho ariko contract yavugaga ko ikibazo icyo cyo cyose cyaza kidatana n'umuhanzi cyangwa noteguye igitaramo cyaba aruhande narumwe rukwiye kubiryoza
byumve neza bino
byabaye birarangira
yego
hanyuma banyaka amafaranga miliyoni 60 ariko tuvugana nabo tumaze kuvugana nabo tubaha miliyoni 30 rwo koroshya ikibazo
30 kashize amarundi
icyo birangiye turayabaha miliyoni 30 z'amarundi tumaze kuyabaha
Bruce Melody wewe imbere yuko yinjizwa kandi mu munyororo yatubwiye ko hamwe bo murekura atacobuza ko ateramisha abakunzi biwe yagize ati nakumbabaye naho bondekura ejo mu gatondo noteramisha barundi biramo Ibya Bruce Melody bikaba bibandanya gutangaza benshi ndetse bikaba bibandanya kuvugwa hirya n'ino ndetse no ku mbuga zitandukanye ndetse no ku binyamakuru bitandukanye. Uyu munsi ukabugizwe kabiri Bruce Melody ari karavugwa ku mbuga zitandukanye ndetse no mu binyamakuru bitandukanye byo ngaha n'ivyo hanze y'igihugu. Bruce Melody akaba akiri mu gasho ku mvo z'uko harindiriwe yuko hatoga umuti hagati ya y'umugwiza tunga tuse hamwe n'umurinzi Bruce Melody kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Ku murango hiriwe hacana cyane ko amakuru avuga yuko Bruce Melody yiteguye kuriha amadorari angana n'ibihumbi bibiri ndetse n'imiliyoni 30 z'amarundi. Ayo makuru akaba yashikirijwe n'ibinyamakuru bitandukanye ndetse harimo n'ikinyamakuru akeza.net gisazo gikorera ku butaka bw'u Burundi. Ayo makuru ndetse yanemeje yuko umurinzi Bruce Melody yemeye kuriha amadorari 200,000 ariko izo miliyoni 30 akaba atazemera. Byabanda n'icyuko muri zuguru ariko mu nyuma na nyuma abajejwe umutekano basabye umugwiza tunga tuse kwerekana amakontra cyangwa ibyemeza yuko amafaranga yoba yarasohotse. Amakuru dukesha ibyo binyamakuru nyene kimwe mu nyamakuru bikora ngako taka bw'u Burundi baremeza yuko umugwiza tunga tuse yashoye kwerekana ivyemeza ndi buvuge contra yuko Bruce Melody bafise ivyo wumvikanye ko mu isohoka ryawo mafaranga. Ariko ndagusuje inyuma gatoya Bruce Melody amenyesha yuko yahinduye management kumva z'uko atazi ingena yondi mafaranga bayahanye na management yiwe yahorana. Kanasaba yuko borondera management bahoze bakorana kubera ko management bari kumwe uyu munsi ivyo bintu atavyo bazi ndetse ayo mafaranga atayo bazi ningene yarishwe. Amakuru akaba bandanya gucana cyane ko higa nino umugwiza tunga tuse amaze kwerekana amakontra yerekana yuko hari amafaranga yahanye n'umuririmbyi Bruce Melody ariko ntiyashobora kuza kuririmba. Abajejwe umutekano babandanije bumviriza Bruce Melody hamwe n'umugwiza tunga tuse asanzwe atwara akabare benshi bazi nka Gera Plaza mu Kamenge. Mu masaha make ya gusa hagiye haracana cyane ko ama message atandukanye aho ubona ko mbere benshi bagiye barandika ngo amafaranga yarishwe ariko ngo hari amafaranga yandi Bruce Melody yasubiye gusabwa. Neza neza kugira nshore ko amakuru atomoye nagerageje kurondera amakuru hige nino mu babijejwe ariko no vuga neza yuko tutashoye kuronka amakuru yuzuye ariko dusimbiye ku mbuga nyene zitandukanye harimo urubuga rwa Akeza.net rutanzwe rukorera ngakubutaka bw'u Burundi rukaba rurubuga mbere benshi bizeye bivanye n'amakuru batanga bakaba bashoye gucisha amakuru ku mbuga zabo avuga ati Munaho bamurihishije imiliyoni 30 Bruce Melody na management bayeje kujariha uwamwitwariye tuse banka babanku wiha asanzwe atunganya ibiteramo uno nawe ahejeje kuyabika yaciye asaba indishi y'imiliyoni 30 gutyo Bruce Melody abagumijwe mu munyororo yari yasohowe atahe. Bruce Melody wewe imbere yuko yinjizwa kandi mu munyororo yatubwiye ko hamwe bo murekura atacobuza ko atiramisha abakunzi biwe. Yagize ati nakumbabaye naho bondekura ejo mu gatondo noteramisha barundi. Biramoneka neza yuko Bruce Melody na management yiwe ngo bamaze gutanga ayo mafaranga hoba hari ayandi mafaranga buba basabwe yindishi yakababaro. Ariko ayo makuru akaba atizewe kumvuze uko ibiriko birandikwa ku mbuga ngurukano bumenyi ari byinshi cyane. Aho ni mu gihe biciye ku nyamakuru cha Yago yashoye kurungika screenshot cyane message ya manager ariko bitagaragaye neza ko manager yanditse kumvuze uko hanyegejwe izina ry'uwashoboye kwandika iyo message aho bavuga ati turasubiye gufatwa twamaze kuriha imiliyoni 30 ngo bakaba basubiye kudusaba imiliyoni 30. Ariko iyo message tukaba tutashoboye kubona izina kumvuze uko hatanzwe screenshot iterekana izina ry'umuntu ahejeje kwandika iyo message. Iyo message rero ikaba iri kiratangatangwa hirya nino mu magrupu ya WhatsApp, mu Facebook, ku mbuga zose aho ubona neza yuko bose ndetse n'abamwe bamenyesha makuru basanzwe bakora ibikorwa byabo mu Rwanda bashoboye kwandika yuko Bruce Melody yoba yasabwe ayandi mafaranga. Umugwiza tunga tuse tukaba twashoboye kumurondera turamukena kugira adusigurire ibijyanye n'ayo makuru ariko aravugwa kuri Bruce Melody. Tukaba twashoboye kumukena ariko ikibazo cyanibaza amafaranga yamaze kurihwa indishi yakababaro yoba yasabwe uwo mwanya nyene amafaranga yaje kurihwa cyangwa iyo ndishi yakababaro boba bayiharuriyemo mu gihe bari ko barishuzanya. Ayo ni amakuru buri muntu wese ashobora kwibaza nkuko mubizi ko Hitop TV turi ku TV ndetse tubandanya tubatohoreza amakuru kandi amakuru yizewe kugira abarundi ku munsi wejo bashobore kuzoshika gushigikira umuririmbyi Bruce Melody kuva mu Rwanda mu gitaramo azokora kuri Zion Beach gitaramo bashobora kwita VIP concert ya Bruce Melody. Bruce Melody rero ukabona yuko abantu benshi ku mbuga harimo n'abaririmbyi b'abarundi babandanya kugira icyo bashikirije biciye ku mbuga zabo. Duhereye kumuririmbyi Big Fizzo yashoboye kwandika kuri stati avuga ati pole sana Bruce Melody. Aho ni mu gihe uwo muririmbyi nyene Big Fizzo asanzwe ari umubaririmbyi twemera ngaho iwacu mu Burundi ndetse akaba asanzwe ari umubaririmbyi bamaze gukora amateka mu gihugu cy'u Rwanda akaba asanzwe atari ngaho no mwanya akaba yajanywe n'urugendo rw'akazi hiyo i Burayi. Nana kwibutsa kandi ko umuririmbyi Big Fizzo na wene ari mu baririmbyi bigeze kuba bafungwa mu gihugu cy'u Rwanda. Big Fizzo yihanganishije umugenzi we kuva mu gihugu cy'u Rwanda ari we Bruce Melody ndetse aho ubona ko n'abandi baririmbyi batandukanye harimo Sabi Satroma Baf aho bashoboye kugira icyo bavuze bavuga ati aho Sabi yashoboye kwandika amajambo akurikira yongera arafutwa ku mbuga ziwe. Nimbona Jean Pierre Kidumu nawe akaba yashoboye kugira icyo ashikirije akaba ari umwe mu baririmbyi dufise hani wacu bakuze ndetse bahagarariye umuziki w'u Burundi. Nimbona Jean Pierre Kidumu bivaye n'amajambo yashoboye gushikiriza abarundi ukaba ubona ko yashoboye gusibwa ku mbuga ziwe aho byari byaciye akaba hasigaye ama message y'abantu bagiye barandika higa nino. Umuririmbyi B-Face nawe nyene yagize icyo ashakirije mu kwihanganisha mugenzi we w'umuririmbyi nk'uko uzi ko abaririmbyi bashigikirana aho mbore ubona neza yuko yagize amajambo amwamwe yagiye arandika mu kwihanganisha umuririmbyi mugenzi we Bruce Melody kuva mu Rwanda. Message za B-Face on the floor zikaba zashowe gusibwa ku mvo z'uko nkeka ubutumwa yari karatanga ngo bwari bwamaze gushikira kubo ya Burundi ki siwe wenyine abaririmbyi harimo n'umuririmbyi arimo n'umuririmbyi Mac Mero benshi muramuzi nawe bagize icyo bashikirije aho ubona ko n'umuririmbyi mukombozi nawe nyene yashobye kugira icyo shikirije kubijanye no guhagarikwa kwa Bruce Melody. Awonumbere mbona jewe ntariko ndashira imbere cyane kuvuga ko Bruce Melody yo bafunzwe ko yahagaritswe kumvuza amatohoza kandi akabafunzwe icyamaso. Mkombusi none yagize amajambo avuze kuri Bruce Melody ndetse nabandi baririmbyi batandukanye bakaba bagize amajambo bavuze kuri Bruce Melody kwifunga giwe. Bakunzi ba Hit Top TV, gira icyo mushikirije ngaho muri commentaire bivanye nano makuru tubashikirije yuno mwanya ku muririmbyi Bruce Melody. Ndana kwibutsa yuko Bruce Melody azoteramisha abantu ku munsi wejo ndetse no ku munsi wa gatandatu aho mbere benshi bita kuri Zion Beach. Ndabakunda cyane, gira commentaire hamwezi tubwire uko ngene ano makuru uri kurayakira.
Bruce Melody, ari pamwe kwa boss mwakoranye, mwakoze ari ko tigeze bikunda. Mbega Bruce Melody kuri no curo aje gukora igira aba boss bakoranye igihe gitaramo bisiba ngo bashobore kumvikana kuri no curo cyo gushikanga.